cut a long story short, on Tuesday, case number, yeah, me abizwe ekuseni ngo 9 o'clock for the first time. Oko ndahamba amatyala ukusukela ngo 2012 bendiseli Wellington. I was in Wellington, ukala kwami kubanjwe Eastern Cape, e Wellington 2012. So, I case yazam zazidla ngoba semva kwelunch. But this one, yaba ngo 9. Watumtshutshise sapresenter I case. Sesime ngaphambili nale ndoda engumangali mekwelayo icala umthuthise sa presenter e court umthuthise before litethe uyali presenter this is case number so and so kumangalelo ubani mangalelwa ngubani le ndoda endimangalele mhlaya yokhombisa amapolisa engobozana apho ndanihlala khona yathi kuba ngaphuma lo mfana sizombulala emampondweni sesikisiki but today what umtshutshise sa present case yaphakamisa isandla lendoda kwathiwa mhlekazi uthini wanikwa ichance ngumantyi ayathetha into ezininzi yathi ndiyalicika ityala then he was given another 5 minutes uba because ugovernment ukwi-operation yokulwa ne-crime akakwazi ukholelwa lo mntu xa kethu yalicika ityala wanikeza i-5 minutes sehla kwangena elinye ityala xa sibuya mhlekazi uthini usayithetha laa nto I withdraw the case lacikwa ityala ndaya kwishop ikhothi yaselisikisiki on your left xa uphuma kule gate ye-walkway ungahambi ungangeni ngale ka-driveway kukhona ngaphesheya kwendlela ishop so my friend ndaphuma ecourt ndangena kula shop ndathenga icigarette I walked down the street sasesikisiki ndisiye rank ndiyofuna iteksi eziye emount elif ndangena eteksi ndahamba ingxaki yaqala xa ndifika emagusheni ndabona eteksini xa ndifika emagusheni ubijika izoapproach iphakade lukwadlala ifilimu kwakhona ilizwe elithi icala licikiwe ingaba kwenzeke ntoni na xa lidlala eli lizwi I was taken back to Saturday ndabona utata omhlophe omfutshane endingasamkhumbuliyo esumayela esithi akukho nanye into yakumnqabela uthinki then I remembered uba tyini ityala licikiwe laa nto ibithathwa ngumsumayeli ngomgqibelo ibiyinyani ebengandilobi ebengenza uba ndivinda indaba yakhe but it was true my case has been withdrawn yaqala phi ngxaki ukusukela emagusheni ukubheke phakade I was in tears fortunately ndandihlele ecaleni kwi-condom e-backseat apha ngasefestileni so into endayenzayo utata ujojo ndave ndajonga kweli cala ndineqala uba abantu xa bendibona ndikhala bazothi ndikhalela ntoni ngoba by that time I was in tears for the first time in my life ndakhala kwaphela 2 hours kwahla inyembe zasusu zaphela kwaqala ezibandayo zaphela kwaphinde kwabuya zisusu into ithi uthikwa kanqatshelwa nto the time isithi le nto uthikwa kanqatshelwa nto enhliziyweni yam kukhona into ethi ndinetyala ndimrobhile uthixo bendingasindiswa ngomgqibelo bendisenzela uba ndincede ingxaki yawo sekeyincedile ingxaki yawo ndingaba sayaphi na sendimbonile akukapheli neveki in 3 days my case was cancelled lacika ityala lam I said ndiyamthatha uYesu zehla inyembezi ukusuka emagusheni ukuyofika emount elif ma ndifika emount elif ndakhwela enye iteksi ebheke elalini yawo I was running ndandibaleka baleka uyoboleka ifowuni katata ndifuna ufowunela uDubs ma ndifika ndayithatha ifowuni ndafowunela uDubs Dubs ndifuna ukwamkela uYesu I don't know kodwa kwaba khona into esumayelayo kuma uba ah lo wa ngomgqibelo kumamkelela ingxaki mamkelela ukuxolela izono ngoku oh ndenza umthandazo that it dubs yamfuno yesu wathi ithi inkosi yesu ndaguqa ngamadolo endlindi ndodwa that inkosi yesu ngena enhlizweni yabo xolela izono zabo iba inkosi nomsindisi wempilo yabo lowo womthandazo wakhupha i-addiction ye-drugs i-addiction ye-9 years lowo womthandazo wabamba i-28 isimilo sobu-28 saphela lowo womthandazo wabamba isela ubusela baphuma uyaphila 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 kulomhlabonje into esingayikhola ethintsha izimilo zamasela kulomhlabonje into esingayithola ethintsha ama-drug addicts Jesus is the solution Jesus is the answer Jesus is the answer Jesus is the answer I made up my mind I will live for him I will be faithful to him I will follow him dilandela yena noba abantu abasayiboni noba abantu abasekho but I follow him verse 42 tata standards singisa imihla yonke endlini kaThixo nasemakhayeni ukufundisa nokushumayela igama likaYesu ngoba the message of Jesus ayo yasemakhaya kuphela ayo yasemabandleni kuphela ithi iBhayibheli etempileni nasemakhaya babesumayela ngoJesu when the spirituality of the church is declining check the message of Jesus the most obvious sign the common sign eyona sign yoba ibandla liyawa kuxa kunqabe uYesu because ixesha amaxesha yatshintsha amaxesha yaphucuka the more abantu bephucuka the more abantu bekhula they forget about Jesus the more bebaphethele bayayilahla imessage yabalandle ezonweni bayayilahla imessage yabalamlele emadimonini bayayilahla imessage eyabakhupha ehlazweni I message about Jesus. Into nesingayibeka I substitute uYesu. Spiritual gift can substitute Jesus. Jonga nibhaqi trap ka Satan. Basithethe kakhulu ngezipho. A decline uYesu. Ngoba uYesu lisango. uYesu lisango lokungena naxa sasingenile lisango lokuba bangaphumi jonga bayaya zonweni abantu xa kuthethwa ngezipho isipho sinamandla okuyibamba intombazana ingaya amakhwenkweni iya prophet isuka enkwenkweni God to message of the cross ngoba i message of the cross iqulatha i holiness iqulatha ukuyika uThixo iqulatha ukwazi uThixo iyona lento eyangisisa eyangifusa
ngasendifile iyona lento eyangisisa eyangifusa senendifile Jesus.
Tonga, singa fumelu putuka. Kusenze silibale. The message about Jesus. Singa fumelu amaxesha. Sithi caught up amaxesha. Ne seasons. Sila shumyalezo wesiphambano. Ay, ay, ay. Suwatuka. Ufinto ezithethwayo ngaphandle ufune zona. Stick to the message of the cross. Hallelujah. 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 Now the message, as I'm about to wrap up, the message of the cross, or the message of Jesus Christ, is in twofold. Inkanto mbini, ikabini message ka Christu. I message ka Christu, iphethe I elementary teachings. Asifika iphethe basics, right? Kanti ndifika kuhle ngokusthandaze. Asifika iphethe I basics, but iyadlula apho, ayiphelelanga apho. That's where Satan again astrape kona thina bandla la se Assemblies of God. Abantu bethu baphelele kwimfundiso zokuqala zika Christ. Quickly, Hebrews chapter 6 verse 1. Quickly. No ententeni badikwa abantu xa ukhila kakhulu, kodwa noko apha ebandleni it's good basikhile. Verse 1. Hebrews chapter 6 verse 1. Come on, come again.
So let us stop going over the basic teachings about.
Okay, funde sikhoseni quickly dadlekele. Ngoko ke
imfundiso zabaqalayo,
masizi simfundiso zabaqalayo,
siqhubele
phambili.
Kwezo zamakholwa akhulileyo,
iproblem yethu kukuma kwimfundiso ezingokrestu ezi-elementary. Sime kwi-basics, kuhamba iminyaka siba nempandla siyaguga, but emlonyeni sithetha nge-basics, ngoba imfundiso kakrestu iphethe i-basics, iphethe ne-mysteries. The problem here too, we are stuck in basics and we are proud that we preach Jesus, and yet sisumayela lo abantwana, sisumayela lo sindisayo oqoleli zono qha, asimsumayeli lo uKristu owenza abanqobi. As a result, abantu bethu are not living a victorious church because baphila ngebasics, imfundiso zokuqala. Uto the message is preschool teachings. Sime preschool for a very long time, and we are proud that we preach Jesus. Yes, sisumayelu Yesu, but sisumayelu Yesu kweliphi ikwayiphinkalo. Amen. Hallelujah. 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 Kuthiwa masidlule kwalokukhula. Isikhathi esininzi sime kwi-basics, sime kwi-elementary teaching, sime kwi-preschool. They are the preschool. Yes, they are about Christ, but they are the preschool. asidluli siye kwezokukhula imfundiso ezingokrestu but ezokukhula ezingokrestu ezokukhula it's where they are ezokukhula they are hidden teachings zinto ezifihliweyo now tina sima kwezokungeniswa imfundiso ngeniswa you know imfundiso ngeniswa iqala uba I convent ube ngum disciple from disciple ungena kwez teaching le bible I take nge discipleship le le verse you become a convert from being a convert uba ngum disciple uyaguquka uva I discipleship then ungene kwezimfundiso zokuqala from ezimfundiso zokuqala singene kwezokukhula kwi mysteries The problem here was getting with mysteries and ibandla alisoze loyise lingekafikwe ze mystery abantu bethu bengekazaze ezamfihlelo abasoze boyise sizawuphila a defeated life so abantu abathayiva kakhulu ku convention abathi guys fuba but emakhaya bayohluleka emakhaya bayamdoubt uYesu basaguqa amadlozi bahlabela izinyanya because they are defeated Now kufuneka sidlulele kwezokukhula kulento okuthiwa zi mysteries because asidluli dina kwezokukhula xa sibafa xa befika kwimfundiso zongeniso siyababamba pha endaweni yoba sidlulele kwelokukhula sibafaka kwiorganization siba introduce ekaweni kanti asikabagqibi abakagqitwa basaphethe ibasics ibasics khona apho funa sibafake khona sibafake enzulwini kwimystery kaChrist and imystery kaChrist ayitshilwa nangubani na Ephesians chapter 3 oh ngase ndinifake kule class kancinci nje singa sifake kule class Ephesians chapter 3 iproblem yethu sibambe imfundiso zokuqala basics elementary teachings from there singena kwi organization asika masterish asika maximize the message about Jesus Christ disatheka ngalo message ka Yesu disekuyo asika maximize xa u Yesu umsubayele waphela kwi elementary awenza nganto abo bantu abo bazawuphinda emadlozini Baza yo consult into xa sibheda ngoba ngabantwana remember ukuze kufika apha ku chapter 6 sokuthiwa masidlule kwelokhulu ku chapter 5 umbhali uthi ingxaki yenu bifani maseningabe fundisi ibifani maseningaba prophet bifani maseningaba apostle but nivakala nibonakala nikhulile but i language yenu ne results zenu azithi ba kudala nilapha because the results ngeke uziphikise if we are the victorious church the results will tell ayikho into engaphikisa the results noba singa pretend engathi ku right but the results ziyatho uba sisengabantwana noba singayilwela icawa yethu ibe ngathi ngeyona ibhetele but the results ziyatho akonto ibhetele
hallelujah
kusamnyama kusenzima endaweni noma kube bhetele ingathi siphinde emva we need mercy
oh
we need mercy we oh konke ukuthi ay mercy yabona inceba kaThixo iyo ngasihlangula tata otherwise ingxaka esikuyo ayinothintwa ngabantu ayinothintwa nayipolisi singidinga inceba ekhawulezileyo funda verse 3
uThixo wandityhilela icebo lakhe ebelingaziwa mntu njengoko sendichazile ngokufutshane kanithe nayifunda ke noba nako ukuyilandela indlela endiluqonda ngayo udaba olungo Kristu.
Udaba olungo Kristu, yes. Funa that.
Kwisizukulwana esingaphambili.
Ku verse 1 no.
Oh, verse 4.
Verse 4, yes.
Kanithe nayifunda ke nobanako ukuyilandela indlela. Endile uqonda ngayo udaba olungo Kristu.
Ukudaba olungo Kristu, eh.
Kwisizukulwana esingaphambili. Abantu abazange balwaziswe oludaba.
Abantu abazange balwazise oludaba. Read verse 4 and 5 in English quickly. Quickly, anyone.
You may understand my knowledge in the mystery of Christ.
In the mystery. Apa uPaul yaba ngumpostile oziswa nguThixo ebandleni to introduce a mystery. Abanye abapostile babe specialize nge elementary, nge basics, nge preschools zakwa Kristu ezalapha ku kingdom, but zi preschools, zi elementary. Kwavela umpostile uPaulos wathi mina bazalwane diphethe imfihlelo, ngoba imessage kaKristu ine basics, ine mfihlelo. I problem yethu aside singene kwimfihlelo. And lendawo, it makes it very clear about imfihlelo, because the basics, they are evangelistic. Imfihlelo, they are apostolic. So ukuze sikwazi ukuya si maximize, si masterise imfihlelo zingoKristu okuzizo ezenza lanto ethi ndiyakulakha ibandla lami phezukolwalwa. Asihlali ngemfundiso zokungeniswa, sihlala ngemysteries, because now we are facing the gates of hell. You cannot face the gates of hell with basic teaching. You need mysteries.
Jesus.
And unfortunately, mysteries azikhilwa nangubani na. Kufuneka ube ne uswitche from being evangelistic and then ube apostolic. Ube apostolic. No, sanukoyika lento ka apostolic. IBhayibhile and umuntu xa ithetha ngoba ngompostile, umpostile nomprofeti ababakhulwanga kunomvangeli, yi-oda kaThixo. U-1 akekho special kuno-5, but awukwazi xa ubala uthi 5, 3, 1, 2. Yi-oda xa ubala uthi 1, 2, 3, 4, 5.
Ne-oda,
i-oda kaThixo yokwakha ibandla. It's apostles, prophets. So, andizuthi xa ndibala ndithi 1, 2, 3, 4, 5, athi 1 hayi ku-10 uqala ngam, athi 5 ku-10 uqala ngo-1. No, yi-order. Akekho omkhulu kunomnye. Yi-order yakwanumerasi. It's a numerical order. Awunokwazi xa ubala uthi 4, uthi 3, uthi 1, uthi 5. Yi-disorder leyo. So ibandla and le order le ifumaneka kwincwadi yeZenzo chapter 2 verse 42. Babengayeki behlala kwimfundiso zabapostile baya basebekhila imfihlelo. Iproblem yethu sihleli and asiyo evangelical church. Did you know that? Asiyo evangelical thing. Thina si apostolic. Back to God, if vision got back to God. Wow, into I introduce some Uthixo in South Africa. Gelia Classic Oxenzi Maraku, Uthixo was this an apostolic center, apostolic hub, not ikawe, not the organization, but an apostolic hub. Yatitwa ngabantu bayenza ikawe evangelical. Abayaze into bazubuvangeli kha, nabo ubuvangeli ababu understand, because ngokwe understanding yabo ubuvangeli kukunqonqozela uba ngumfundisi, uba ngumvangeli uphasi ube ngumfundisi, of which ubuvangeli office. Nangoko abavangeli bethu ababethisa phe mhlaba pasele kufundisini bayeke ukuvangela. And the system it is I know ngohlobo loba uba ungumvangeli yithi xa ungena ebufundisini uyeke ngoba ayikho ifund yokufunda abavangeli asinayo ifund yokufunda uhambani kufunda uhlalani. That's why bonke xa befika kuhlalani bayayeka. USathane usigqwetile. But this weekend some unmasker. Because it deliverance kukutyilwa kwamaqhinga kaSathane ngaphezu kokubeka abantu izandla but to unmask ukukhanyisela iingqiqo zabantu. Oh bonke abantu abatsha abanobizo likaThixo ningangeni kule trap. Uba ungumvangeli hlale ebuvangelini bakho. Ubizo lwakho lelo buvangeli vangela tata yeke isystem ibhidekile iphazamisekile. They cannot help themselves. Jeremiah chapter 3:15. Oh, Ben Khalela Leyanam Sandy service. Ibe, some sort of introduction. Singing into a ninzi. Sibe. Read. Imvuselelo yentsuku zokugqibela lesikuyo umoya ngcwele ayiqalileyo. And uthe umoya ngcwele enze nditsho uba
Holy Spirit.
I back to God. Kubonakala ngathi imvuselelo kamnandi ndingumuntu ongena ndaba necawe. Kubonakala ngathi sentuba xa ndithi andinandaba necawe ndisumayela uYesu andisumayeli icawe. Uthe umoya ngcwele kubonakala ngathi eSouth Africa. In fact, a Southern Africa. Ngeke idivuthwe. Ayizuma izawuqhubeleka ihlangane, but ayinovuthwa completely. Kusalele le hub yasika back to God. I don't know noba ndiyavakala. Imvuselelo ayinodibana kakuhle until assembly of God back to God ibuyele endaweni yayo. So, singayivumeli move, singa align it to the move of God. We don't delay only ourselves, we delay the nation. Si delay SADC. Remember, uTata Bhengu yayingengompostile wase back to God. Yayingumpostile we nation. He was given the vision to rescue the nation of South Africa, not icawe yakhe. So, back to God. It's a national vision. It's not a denominational vision. So, casting at the Sibe right, Silibas is South Africa. Remember that Pemkaizo Faute, as in his Intuan Gwazanga was dead because the nation was still divided. Kawi apartheid, Unes Intuan Gwazanga was dead, as a Waezo addresser the nation. Then he died. He trusted us. Watemba Tinuba, we will address the nation of South Africa. So akuthethwa ngombhodamo kwilizwe lase South Africa abanye babantu to blame ngaba bantu baphethe le vision ka back to God. UTata Bhengu wayithunywe eSouth Africa to advise because sisame kwi-teaching zongeniso asinabo nabapostile be-marketplace asinabo nabapostile be-governance. Because insindiso yethu siyizute kakhulu sayinciphisa sayenza into engento and the nation is dying. We are busy fighting inside. Oh uthena ukuwa nakho ezindini. Let us go back to our original position. Funda tata le verse yeke
yini thumelele abe enyongo enikum bana luse ngolwazi nengqiqo.
Okay, le verse ithi I will give you teachers after my own heart. They will teach you with knowledge and understanding. Ukuze sithathe ibandla silifake kulento ifuna uThixo. Kufuna uThixo avuse abalusi abanganhliziyo. Uthi I will give you shepherds. That la shepherd uthethe ba ministers, izisebenzi. Not abefundisi. No, not abantu aba appointiwe naba electiwe, but izisebenzi. Ithi uyithi iBhayibheli uYesu wathi thandazani kwinkosi yesifundo ininikeza abasebenzi. We need more workers. And not just workers, but apostolic workers. Not just workers, but prophetic workers. Abantu abay understand ayo inhliziyo kaThixo. Hayi abantu abafuna spotlight. Abantu abaphethe the burdens of the spirit. Abantu abasindwayo. Hayi abantu abathethe into yase assemblies of God, but abantu abathethe inhliziyo kaThixo. And my generation yam is right, but generation yam it has the spotlight. They do everything for the eyes of men, and sometimes bends into as right, but motive wrong because bafuna fumana udumo. As a result, bayabhayiza na kwi-social media. Umntu, they are doing any foolish things,
Jesus,
for the sake of bafumani likes.
Oh, hallelujah. Oh.
Now, ututiko, I will give you shepherds after my own heart, not after the heart of the assemblies of God. I have enhliziyo yabantu. But abalusi benhliziyo kaThixo bayakunondla and uyazifumani results. Xa ufunda uverse 15 uthi 16-17 i-results zokufumaneka kwabelusi benhliziyo kaThixo ziyavela pha. Oh, we need shepherds. We need shepherds after the heart of the Lord. Abantu abaoperator ngokobizo lwabo. Abantu abaoperator ngokwe ordination yabo. Uthandiselwe ntoni? Yintoni le uyenzayo? Ubekwe ngubani kule nto oyenzayo? Do you have unction yale ndawo kuyo? So I will give you my shepherd after my own heart. Abenhliziyo yabo. Ixesha elingelabe enhliziyo abantu abayazi heartbeat of the Father uba utata ufuna ntoni ngoku. Siyayibona le funwa yiassemblies of God, siyayibona le yenziwa yiassemblies of God, but uThixo ufuna ntoni ngeli xesha. Do you know the heartbeat of God? Because some of us salulahla nobizo lwethu. Tikuta kule mpela veke uzokwenzela abantu inceba abalahle ubizo lwabo ngenxa yendlala balicompromise lento oyenzayo ayiyo le wayibizelwe. So wenzela for the sake of ukomply. Come back. And some of us he mess yokugqibela le uba uguquka uphinde kulanto wayibizelwe before appointwe ngabantu. Before fuck the position ngabantu uphinde kulanto wawuyenza ulamba ungena mali uhlupheka wenze yona nangoku sowuhluta uba ubuyela kule mpela veki. War unto you mene mene tekele ufasi. Your days are numbered because abantu ba operator outside their ordination. Abantu ba ordinelwe interest uthi uYesu thandazani kwinkosi wabona izihlwele. They were confused. Benze ngegusha ezingena malusi. Wathi thandazani kwinkosi yesivuno ininikeza abasebenzi. But into zibhide kubhideke ikomiti kwiintsuku zokugqibela. Abantu abokufana uba basisivuno bayasebenza. Because xa kuthiwa thandazani kwinkosi yesivuno ininikeza abasebenzi ngabantu bele season, ngabantu abayiunderstandayo iheartbeat kaThixo uba what God is doing now, what God is building now. But into eyenzakalayo abantu abaconfused abangawaziyo amaxesha nee-seasons ngaba abatshotshe ntla. abanika zibalento bahleli phansi bakiwa ibench bayakhala helplessly ezitulweni banento etithiko xa ndinofumana ichance noba inyanga noba iveki ndike nikwe noba ngulocal wabantu abayi-15 noba iveki I can pour out your heart. Oh, abantu besivuno abakhuthwe inkosi yesivuno bayandiva inkosi yesivuno ikukhuphile and ikukhuphele le season noba abantu abakurecognize umhlaba ukurecognize but you are sent for this time. This is your time. Wake up from slumber. Futulula.
Zili gele lona eso zizwe
eso zizwe
eso zizwe
sikude
silindele lona
gele
kakichisa eso zizwe. Usibonile.
Yeah.
Uba sihambe. Saliyeka ukulishumayela.
Jesus.
Igama lika Yesu.
Hallelujah.
Sengathi uJehova.
Yebo.
Usibhaqile.
Jesus.
Uba sihambe saliyeka.
Yeah.
Ukulishumayela igama lika Yesu. Kodwa namhlanje ebusuku Sanga kungavela abantu abatsha.
Yeah!
Abantu abatsha bathi sizawulishumayela.
Jesus!
Baba babelishumayela.
Yebo!
Igama lika Yesu.
Jesus!
Sanga kuba khona abantu abatsha abangabalela bese ngaphambili. Abathi sizakulishumayela.
Oh, hallelujah!
Igama lika Yesu.
Jesus!
Sanga uThixo namhlanje. Ufuna abantu abatsha uThixo lo message uyithethe kakuhle uyithethe ebantwini abanamandla abantu abazawukwazi ukuyishumayela lento ifuna
uThixo. Haleluya.
Ukwenzeka kwizinto sikaThixo sidinga ukuba abantu basiguqukele esikaThixo izinto sidinga ukuba abantu basiphenduke. Thank you Jesus.
Hallelujah.
Solushumayela asiqala le convention yabantu abatsha sanga kungakho into etempelweni yakho.
Oh Jesus.
Izolishumayela. Alivangeli
yabo
bobalishunyayela
amalika Yesu
sizolishumayela.
Jesus
komisanda zakho phambi kwenkosi.
Oh
sengathi bandla lonke likakhomisandla.
Hallelujah.
phambi kwaThixo.
Haleluya.
Sibe nentwethe enhlizweni yethu. Sizalishumayela leli gama.
Jesus.
Elibongwe ngabantu. Elibongwe singelosi. Phuma isandla sakho. Lizoshunyayela. Kuyona yonke lento uThixo ebayisho kulendawo. Eyona nto ephakamayo ukuthi malishunyayelwe igama lika Yesu. Ngoba xa selishunyayelwa siyawumangala. Kuyawuguquka abantu esicinga uba baguqukile. Khomba izandla zokuphuma kwenkosi. Soshumayela. Kulokona okuyo
Jesus
landa wencinqa ifumanayo
yebo
ibane twathi
yebo
uzalishumayela
Jesus
soshumayela
yebo
oh
shakatapas
atumkulu kumatilongo yemawushe umsebenzi yonke mihlangisela
ya
angishumayele zona
Jesus
uThixo namhlanje ufuna abantu
haleluya
izinto azininzi esezishunyayelwa
ya
kodwa uThixo ufuna abantu abaza uqala ekulishumayeleni
Jesus
igama lika Yesu ngoba ezinye izinto ibandla eliyambela ngena kuso ukulilibala ukulibeka emva igama lika Yesu
haleluya
aliphakanyishwe malithunyishwe
ya
igama
yebo
lika Yesu
Jesus
ay Jesus
ayikho lento ocingba izawuba khona
ya ya
into ekhoyo ligama lika Yesu
igama lika Yesu
awuzoyifumana lento
ya
akinga uzawufumana yo
ulabasaya
kodwa namhlanje ebusuku igama lika Yesu
ulaphasha
igama lika Yesu
zila
igama lika Yesu igama lika Yesu
ulaphasha
igama lakhe
ya
elasikhulule sonweni igama lakhe
yabo
yabo
Jesus
asikhome izandla
ulaka
phambi kwenkosi
zimalabo
noba awuzanga la ngaphambili kodwa enhliziyo nako ukukhuntywa thi andizuyeka
ya
ukulishumaye
Jesus
noba sendinga planwa
haleluya
ibhale esincwadini zenkonzo
Jesus
kodwa zoshumayela
yabo
andaziwa
yabo
as long as saziwa emazulwini
Jesus
zoshumayela
ya
kuzoshumayela
haleluya
kuzoshumayela
haleluya
igama lika Yesu
haleluya
kuzoshumayela
haleluya
igama lika Yesu
yabo
ilona lothwa
Jesus
elimisiweyo phezulu esulwini esasa mhlabeni igama lika Yesu
ya
shakatapas ulakapashaka
ilolodwa ilolodwa eliza kuyichintsha impilo yakho ilolodwa eliza kuvulela iminyango evalekileyo ilolodwa eliza kuphakamisa igama lika Yesu kizolishumayela soshumayela
ukhona umnikazi wegama
naba bantu abatsha kulamhlabo nje
Jesus
bayazimisa bathiko bazolishumayela igama lakho banqede nkosi baphakamise banqede Jehova yima nabo banqede mdali wezintsuku ubaxhasi kwikona nekona abazawuqala kuyo le ndaba banqinele njengothixo egameni likayesu wasenazaretha izinto zingenakwenzeka ebantwini ziyenzeka kuwe ngoba wena unguthixo seyiqalile le ndaba ebusuku isaqhubeka enkosi bawo ngelizwi lomnqamlezo elibubudenge kwabatshabalalayo into esenza uba nkosi siliguqukele yingoba likukuphila kuthi enkosi bawo ngezwi lomnqamlezo siyanika usuka kuwe nembeko ngegama lenkosi cela otata befundisi bababeka izandla ngegama lenkosi Thixo wamaZulu
Jesus wamaZulu ungumkani ungumkani wakumkani
situmisa wena baba
See you.
Hallelujah. Ndiyabulisa kotata befundiso tata omama obhuti osisi Sunday school egameni lenkosi uYesu Kristu.